slumber mar Holygate of Heaven Church Bungoma ka shell giriwok mar jokwath ugunja keloni injili magalamoro ugunja ka tuoche chango luche dodo mufni neno kikubai nikech konyruok ni amana kuom Ruoth Yesu.
Msaada wako utatoka kwa bosi wako, msaada wako utatoka kwa Bwana. Stand up and pursue whatever belongs to you.
Kanisa la Ugunja, kachiel kod Light of the Gospel Mission, obago chokruok maratipo, tarik 16 nyaka 20 dwe mar aboro e chiro Ugunja.
No darkness of diseases, witchcraft, or even curses can withstand the light of God's healing, blessing, and salvation that is coming to the people of Ugunja.
Kamara mara Yesu rodie no tima maber nyiso siepni o nyiso siepne yani tell a friend to tell a friend ni lero biro Ugunja tarik en 16 nyaka 20 dwe mara boro ni endui Yesu.